Bano, abasazeewo okujja mu maaso g'omukama, mu maaso g'omusaserdoti, mu maaso g'ekibiina kino, tuyinza okugamba nti kino kifa kitutte ku levu endala.